Koinei te rā whakakore I te mate pukupuku ki te whare tangata. He maha ngā pokapū whakamātautau I whakatūria ai ki ngā papa o te wānanga o Aotearoa puta noa I te rānei. Arā, kia whakamātautau ngā wāhine Māori I o rātou whare tangata I roto I te mana me te tapu o te tūmate I titanga. I haere tā tātou kaikawe kōrero a Mārena Mane ki te wānanga o Aotearoa ki roto o Māngere. Arā, kia mā tiro tiro ake I te kaupapa nei.
Tata ki te kotahirau waru tekau ngā tāngata kei Aotearoa e kite ana he mate pukupuku ki te whare tangata ia tau. Ā, ko te kimi I tētahi huarahi pai, māmā ake ma te hoatsu whakamātautau whai aro.
So a big part of introducing the new self-testing is to make it more accessible for wahine, looking at those barriers of why they're not coming to have cervical screening done. A really good preventative way of doing that is having regular cervical screening. So Well Woman has been invited here today to be able to offer that opportunity where people are to be able to get that screening done.
Kua whakaritea e nei wāhi whakamātautau ki te hanga wāhi haumaru mō ngā wāhine, me te āwhina I a rātou ki te tutuki I ngā wero, pēnei te whakamā, mā te muku hou nei.
So being able to do the self-kit means that women can essentially keep their privates private. They're able to do a vaginal swab themselves. We guide them through and support them in that process of how to do it.
E ai ki a mai, he nui ake ngā wāhine Māori ka whiwhi, ka mate rānei I te mate pukupuku o te whare tangata. Nō reira, ko kitea te mahi tahi me ētahi atu rātonga hauora.
So we've been involved in a few collabs with Smear Your Mare. We were lucky enough to be invited also to Te Matatini to do some behind the scenes work in terms of providing screening there as well. So working with the kapahaka groups.
I te mea ko te rā whakamutunga o te mate pukupuku ki te whare tangata o te ao nei, e tūmanako hiana e mai ka tāia e tēnei pana ki te hapori, te hopu I te hunga ka kore e tino whakamātautau hia.
We're doing a big drive today for Cervical Cancer Elimination Day to raise awareness about cervical screening, cervical cancer prevention and the things that women can do to help in their health journey. So HPV vaccination, regular cervical screening and support in that whole process from beginning to end with Well Woman.
Hei tā ngā tākuta me whakamātau hia ngā wāhine mai te 2.15 ki te 6.19. Mārena Mane, te karere.